Nataka ifike 1 minute rather. Hey, na na kawia.
Chaki tadi kiev.
I'm epic.